10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
DJ.
Yo, DJ,
are you done mixing yet?
Your DJ has only just begun.
Mama
abashyitsi bagakosora muri izi biti bakarya hiti bakawanyita ubuzima bugakomeza
Fushije fura kamwe kubutaka bumwe budaheruka imvura iyo ndebye mwene muntu nkabona nitakorangirisa niza kuba nitumwe nawe nka babara kwisi yacu yabe mpango mu gishusi ni bibi nikuje kuno butwaye igize ndini y'ibibi mwene muntu nawe tubaha amategeko icumi nyamukobwa atakaza ubusunya atarabe inkumi kwiba n'ibike two kwiba byiswe kwitiza mu bana bace niba bambara bakikwiza Kimfuri bure isi yuzuye amahano nibyo dukwiye ibihano Fikisa niza kuba ndi hano Fikisa niza kwitwa umuntu 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 Kibaho intambara ntabwo zishira Nta muntu no mu gikundu ndi yagezweho gukatira Na bwa butaka kera bwaraga kuko imvura igwa Ntabwo bikera kubera ko amaraso abumeneka wavuniga Mwene na bwa butaka kera bwaraga kuko imvura igwa Ntabwo bikera kubera ko amaraso abumeneka wavuniga Mwene muntu kwica nta kintu na gito bikimubwiye Ubugoma bugaragaza ahantu hose agiye Benshi mu bandika amateka mu isi n'abicanyi Amakaramu y'abashaka wino y'amaraso Tuzo chiba hagati ya batura nyi Chitara madira ni chichiba mumaso Na kudiku chiba muka mwaka mge na damu Tamu nujitinya gufwa ni chiri haramu Nene munu ya isemi yubu gambanyi Na chijiru mufuna nukitanya ngumki ngotanyi Na chijiru kudi chinyo machimu baku munuwa Niyo wabu fiti nyota ni ya kuicha kumwa Na jubu tabazi mbabazi so naso bazi Hama tenye kwa jimani chumi baya shamazi na Yubu tabazi mpabazi so nazo bazi Hama tete kwa yemani chumi vaya chamazi Che, fikisa niza kwitu mono Che, fikisa niza kwitu mono Che, nuka ndo mono Fikisa niza kwitu mono Che, fikisa niza kwitu mono Che, fikisa niza kwitu mono Che, nuka ndo mono Fikisa niza kwitu mono
Wabje mwabje mugaheka muduhanure Turagana hotu tazi Turagana mngisi wabanya muzika wakurija amazi Tukijizo wakwaparazo bandi bijira barapeba wasazi Nitu tinyagwele kabanzi no chindende tuwita bajambazi Hip hop, rap, R&B, jazz na blues Afro beat, rock, rock and roll, reggae, raga muffin Guitar, keyboard, trumpet, kick na steya Jatukwereja kazi duchika kubinyuguri nina nganya rwanda Kishtana chamuri facebook, internet, afati meja, afati wasazi Mini jipi wa jipe kirote, buchko pisim pura mugondo Propaganda, rain man is Tugira kuswa karama paranga mbichishe mugenje nanye tanga onaji Machizo ni umanzi aji Dutegereze gufa changwa kwiru kihundura Dutegereze kwaka changwa kwambi kubusa mumasa rubanda Bjaba bchizi mitumba ya chutuikoze mimi ganda Tupefere hachiri kare jo tutazafo mabihita
Che, fitisa niza kwitu mono Che, fitisa niza kwitu mono
Zante kuzamjari Fanyi tabuta Batman, motherboard Fanyi tabuta Batman, motherboard Database sana Wa, the game Boom song, old school MC Nam, 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 n
man band tang 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 gender band super athlete wa kucha kana kuririti gari bad boy cowboy muri dick is na compass ni mu bass bad mu bass bari mama kwa kanda bas kwa ni ngaba sas gusa nat di mu bitan ngoma ka kongo mayango ndokoro band man band man band ya sabah metal na mu bass ka mu kwanda mu tivuka chiri mama shari mu bass chura snoop dog mu bari mbanga icon nani nyinyo sabutare tom kosta bona risanzu kuma kuma chiri mu mishing music sara sama ka muyo bota chi bota kwasa na dita dam satara imi sware maybe niyo kes was bachi seo basene bachi se ukwana no kwikura ho hang chapsa de kwisuganya etu bafata ngabahanya nagera geje kuvuka ibiri mu banya kwanda gera geza kuvuka ibiri mu ngo zaba chehe banyuba gache banyuba nguri kunyana yimga
Turo habaye nibacane nyuma bakiri mu mihuro urubyiruko nirucumva mu buro mu biganiro numva hose ahora minyuro nta musaruro kiriziya yakuye kirazira yatuyobereje inzira yakuyeho imipaka birici byaha biragwira ishyano riragwa twabawe riratugwira bamwe mu bandi bafite imico nk'iyo tubindi two dushingwa mimiheha ntabwo uri musinzi nibakizi kwiyubaha bahora mu tugeto iwabo ntibahataha bahora mu byaha nta mubyeyi ugicyaha hari risike y'uko abari bose bazaba imvaha byabaye induru ibyo mbona aha ngaha Gihumanya aho gusenga ibyaha nibyo tubonera umwanya uko bije uko bukeye umusiko umunsi nene munateza banda ma videosi byinshi byose n'ubucuruzi buri kintu n'ikiguzi ubwicanyi ni bwose haracurwa ibya kirimbuzi urababana tubona uvuga mbihangane tubayeho duhanganye izirimo akarengane iminja zirirwa zijugunywa mu misarane birababaje ariko birakorwa cyane mu gihe abake n'ibibazo byababanye ingutu abakire baryifashanyo zabo bakagwa ivutu isi yaranduye yabaye sura mfaya inoti zagi zameshi muri twe indaya n'ubundi birori duhunga ibiriyo byabaye induru iyi ni iyihe visiyo
ikaze neza n'isi y'abagome n'isi y'abagambage n'isi y'abajyarira urarira ku isi wahageze urarira urarira ku isi wahageze amakite blaka ikaze neza n'isi y'abagome n'isi y'abagambage n'isi y'abajyambazi n'isi y'ibisazi n'isi y'abatankaku n'isi y'abarozi mu ndiri y'abambuzi iy'abaruzi ibyonzi mu minsi yawe ya mbere uzitagope ndabizi uzarwara kandi uzavuzwa ndabizi uzasonza kandi uzagaburirwa uzarira uzahozwa siko bizahora nuko uzabyimenyera rega urarira ayo ni amava muhira twaraboroze twarahogoye twarapfumuzitse mirongo itanu ku ijana ufite ishingiro ryo kurira iyindi mirongo itanu uratera imana agahinda hakarize twe twabonye ibya Kadafi hakarize abamotari bacibwa imirizo mu tugozi cyangwa bafasha bafata abatware babo n'ukuri basambanye baboyi uzabona manika yatawa kandoyi ni benshi bakarize gukura n'icyaha iby'isi ni amanyanga iby'isi ni amabanga
waje ku isi ariko ntuzi ikiyirimo nkanjye wayigutanzemo reka mukire ku mayange ayiwe amarira y'uruhinja ayiwe umva amarira y'uruhinja
ijoro ry'iyakane ukwezi kwari nyakanga nanjye narasesekaye kuko sinari kwanga nazanye amashagaga ngo nanjye naje mboroga menye iki ibishashagirana byose uhinja si zahabu n'uzabona ishitamba gute n'ubwo wari wambaye byose uhinja si zahabu n'uzabona ishitamba gute n'ubwo wari wambaye uzaba uhandagaye hari abo uzumva bavuga ngo na rugo rubura ikigoryi abandi biti byaramweru na muhima uzashikame gusabye kudatinya mu byumvira byo gukura uzumva uzaba umupolisi umusirikare kuzaba umushoramari w'umukire ugapfura umukene cyangwa umusivire inzozi uzagira siko zizaguhira munsi y'umukire uzawumva umukene munsi y'umukene uzawumva umutindi munsi y'umutindi umutindi nyakujya ntuzatangazwa n'uko bahuje amaganya ubukire bw'isi nawe ubugeraho
waje ku isi ariko ntuzi ikiyirimo nkanjye wayigutanzemo reka mukire ku mayange ayiwe amarira y'uruhinja ayiwe umva amarira y'uruhinja
uzatinya abantu uzatinya n'imitsi yatetse inzovu mu rwabya nyine waje waje kubaho by'agateganyo uhereye none ku minsi uzamara agiye kujya havaho umwe uzamenya uyu maze n'uzamenya ushigaje n'uzibaza impamvu wavukiye Nyabugogo cyangwa mu Biryogo n'uzibaza impamvu arabavukiye Chicago cyangwa California ikindi gabanya kurira ubwo si uvukira Somalia nyoko akabura icyo akonsa wagacecetse abenshi barahoze ubu se ko twavutse isuka ari guhura ijana nigeze ku gihumbi ukura nini uzakurira mu idini rya so na nyoko nubwo baba basenga buda toka twe twakuze twemera imana iyo tugize abahungu abandi ikabagira abakobwa iyo tugize abirabura abandi ikabagira abazungu iby'isi n'izunguruka mba mbaroga hafi ya mungu ruhinja ruhinja singa ukanze nawe uzabyibonera nawe uzabyibonera
Choga sky, Koga style kukwa deyo nchana tzizi Mese tzizi za chane mriko faya tzizi Sigira ziti weko meza Makawa diva dambe funga butu Iki frende mugi kosi ni jitwenge Iki koga tapa shata ni mawazo Jepi watu li produsa misa Iza na mafoko kaba choka meza Eza
Ile kelemo
Choga style choga style
Isubi semo
Choga style choga style
Ile kelemo
Biti tode todi kie chagese Awa hungu lava koga muri dancing flow Choka style muri mix ira chakaza Choka style muri mix ira chakaza
Ile kelemo Akaza bose vazeva yisange mo Na klova choka flava yisange mo Wa hungu lava koga ba yisange mo Chuti anjo shamada yisange mo Chuti anjo loyenda yisange mo Choka style hose ba yisange mo
She's a special in my life. Bring it to bring it to Gallo. Give me that to Lord. For me that to Lord. That pretty, pretty girl. I for ya to be yours. For ya to be yours. Left handy girl. What's on the yard? I'm not the baby. I'm not the baby. We tell the truth. We tell the truth. What let me say. Give me that to Lord. I'm not the baby. Alongside the lab. What let me say. Give me that to Lord. I'm not the baby. Alongside the lab. What let me say.
Fata
kumutima wanye umbukutera
Namatira
sagara
bigambo
Kundana bigizi nego Umaruta bose
My girl, she was nice and clean, the freshest clean, the band is so hot, like a meter flat screen, but I had no haters on my team, them said this and that, them this and that, but she's my brat, we glad not sad, times been hard, but she stays fun bad, even when I hurt her, she never see me bad, see the move back, oh, when I'm at it a dollar, shana chi wala, chona chi do the sada, chano nyokuwe chi gari pake wafe kampala, sinza mureka, kuko, arujabo, se,
Fata kumutima wanye umbukutera
Namatira sagara bigambo
Fata kumutima wanye umbukutera
True story
Kukundana bigizi nego Ubaruta bose
Namatira sagara bigambo
Kukundana bigizi nego Ubaruta bose
True story
Kukubona biranyura Inyego nuko nakubura Tuzo nituye umutima wanye Mumutima wanje
Nzakurinda kubabara Nzakukunda bikwiriye
Niyo nego Niza tumatura mbona
Fata kumutima wanje umbukutera
Jebona wakufushu usa Iza kwiwewa wanje
Nari kukut.
Nari kukut.
narabivuse ngo amasakunda burya ntabona ndabibona ko nta kintu ubona kandi mu byukuri uvuneka wenyine suko kwinjirira mu buzima nkuko nshakaye kumenya ukuri maze ukabona ugukwiriye kuko ufite bike ku byo ukwiriye
Nimba usagaruka, changwa se nimba uchinyebuka.
Kaka mondo kawakuna.
nkayomba nkahinda vayo sinjugantera ni reality kubona umwari uhiye nkawe agaseke kagipfundikiye birahabaye kuko generaso yakiragigiza muziko n'ibipapa by'ububi biragiza kube so kunyereka n'ingiza jessica rupa n'udukundu wiyumva uniyemeramo kube regari nk'iyo nta migazi wisaba kuriya surira irenze isa n'iya Knowless bino mutuze mu karima kanjye kuvomera uto bushishiri wanjye dore indabo zimbese nararanduye numva ko ibihe byose uzabura uwafayamana
sangu yose basabita imbere bakeneye gusoroma ivyo bategese barima jewe nawe iyo tuvuye nikure na numwe atabisi aho tuciye nikure uwo nawe yisuka makitamwo wakivangamwo uramumenyesha
Sangala na janwa wenda nundi nanje nuko zafatundi ariko atara mwatwara nzalwana komando mpoko I want to I know I want you to be mine oh onda mushaka bandi baramushaka ndamutereta bandi baramutereta hanyuze ibaramushaka hanyuze ibaramutereta enda mushaka mberu mutaka mujie
Wangu. Big up on my beauty, beauty, tell me not